mare ahone iwe muzimu auluka iwe muzimu aburenda wafusa nazaro bafuni wafosa matana bahota tiari la murena usimpirebo. Shonisa Arichaso Murwa wa Davida Iwe Muzimu wa Rehone hey, Iwe Muzimu wa Murenda hey, hey, Iwe Muzimu wa Rehone Ndi Dovhe Ndivhone
praise. It's worth it to be praised.